Thank you. Oh my gosh, you are. Kana pamusha pachine pamunhu nokumbira kuti vanhu vese vatiza vakangai